Molweni apho, ndim kwakhona. Namhlanje sizokwenza i-area ne-perimeter. Masiqaleni ngokuzoba isquare. Sisquare esi ngoba la macala ayalingana. Ezikoneni sine-angle. I-angle ikuxelela uba umgca ukude kangakanani komnye. Isquare sona sine-90-degree angle. Kuzo zonke iikona zayo. Masithi eli cala lilingana ne-8 meters. Ndifuna i-area yesi square. I-area isixelela uba into ithatha indawo engakanani. Okanye uba uyafuna, ungathi ifana nobuza uba le ndawo imnyama. Ithathwe kangakanani sesi square. Okanye esi square sithathe indawo engakanani yale ndawo imnyama kule video ibukeleyo. I-area yi-base yesikwere, uyiphinda-phinde ngobude. I-base ngulo mgca usezantsi, lo uphantsi ngqo. Kuba amacala elingana, sizophinda-phinda u-8 ngo-8. Sizophela sifumana u-64 meter squared. Ndizophinda ndizobe esi sikwere sethu. Qha, ndizasenza nkulwana noko ngoku. Masizobeni imigca apha, ngaphakathi kwesi sikwere. Niyabona uba ndenza ntoni? Ndizoba izikwere ezincinci apha ngaphakathi kwesi sikwere sikhulu. Uba ninobala ezikwere ezincinci apha ngaphakathi, nizophela nifumanisa uba. Xa usihla ngecala, ezi sikwere zincinci zi-8. Xa unyuka, ezi sikwere zincinci zi-8. Isikwere esinye, sinecala elingana no-1. Loo nto ithetha uba onke amanye amacala alingana no-1. Uba unobala zonke ezi zikwere ezincinci, uzawubona uba siphela sifumana lo 64 we-area. Ngoku masenzeni iperimeter. Iperimeter ngumgama ekunofuneka ndimhambe uba ndinofuna ujikeleza esi sikwere. Loo nto ithetha uba kufuneke ndidibanise onke la macala ezi sikwere. Siyayazi uba amacala esquare ayalingana onke. Loo nto ethetha uba singavese siphinda-phinde u-8 ngo-4. Siphela sifumana u-36 meters. Jongani uba sijonge umgama apha. Loo nto ethetha uba asizothi zii-meters squared. Ngoba ngumgama ayiyo i-area. I-area yona kufuneka ungalibali ukuthi zii-meters squared. Uba sinozoba iperimeter, singafumana umgca omde olingana ne-36 meters. Yiloo nto sizawuthi i-36 meters qha. Ngoku masenzeni uxande. Eli cala lilingana no-7, ubude bulingana no-4. I-area yethu ithini? Sizophinda-phinda u-7 ngo-4, siphela sifumana impendulo yethu ngu-28 meters. Yonithi meters ndiyaphosisa centimeters squared. Leyo yi-area yethu. Ngoku masijongeni iperimeter. Njebe sisenza iperimeter, funeke sikhumbule uba la macala awalingani onke ngoba kuxande lo. Loo nto ithetha uba la makhulu amacala ayalingana, la mancinci ayalingana. Into esizawuyenza sizophela sidibanisa u-7 no-4, siphinde sidibanise omnye u-7 nomnye u-4. Siphela sifumana i-22 centimeters, leyo iperimeter yethu. Ngoku masenzeni unxantathu. Ezantsi sine-7 centimeters, ubude ngu-4. Ngoku ndifuna i-area yalo nxantathu. Uba sinothatha u-7 simphinda-phinde ngo-4, singafumana i-area yonke yoxande, hayi unxantathu. Uxande uyafana nokudibanisa unxantathu ababini abane-right angle. Loo nto ithetha uba i-area kaxande singayohlula kabini sizokwazi ukufumana i-area yonxantathu. Loo nto ithetha uba sizophinda-phinda ngeqhezu u-1 phezu ko-2, siphinda-phinde ngo-7 nango-4. Sithatha u-7 siphinda-phinde ngo-4 sifumana u-28. U-28 sizamohlula kabini, siphele sifumana u-14 centimeters squared. Leyo yi-area yonxantathu wethu. Masenzeni omnye unxantathu. Masithi eli cala lisezantsi lilingana ne-3 meters. Masithi asilazi elinye icala kodwa siyayazi ba sinomgca pha ohlayo ngqo olingana ne 4 cm. Sisebenzisa lo mthetho umnye simaziyo. Simsandomfunda phofu. Ba sithatha iqhezu 1 phezu ko 2 siphindaphinde ngomzantsi ngomgca lo sezantsi phofu. Wengxantathu wethu siphindaphinde nangobude bongxantathu bethu. Loo nto ethetha uba sizophindaphinda thina ngo-3 no-4 siphela sifumana u-12. U-12 sizamohlula kabini sifumane u-6 meters squared. Uba lo ngxantathu ebenecala elilingana no-4 besingasoze sikwazi sifumane i-area ngoba ayingomthetho lowo. Icala alilingani nobude. Xa sine-right angle, ewe, icala lingalingana nobude. Kodwa xa i-right angle ingekho, icala alikwazi ulingana nobude. Kufuneka nijongisise kahle ke ngokuba nisebenza ne-triangle enjani. Nizokwazi uyazi bafuneke siyifake i-right angle okanye siyinikiwe na. Enkosini.